Kia waiata, kia maria, hinei faka, faka me te mai, te whare tangata. Ko te whaia, o te iong. Kia waiata, kia maria, hinei whaka, whaka me te mai, te whare tangata. Ko te whaia.